shadido kara shada ku hagabi wahta la kunteena sabusiyo garehiyo kara gura shadido kara shada ku hagabi gal gal Kulankaga